tarisiro yeruzhinji chakanaka chakanaka ngachirumbidzwe nyangwe neni ndinoti makorokoto.
Production.